Ndabaramukije mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane cane ko aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabaha ido nido. Twabateguriye amakuru menshi atandukanye ariko aravugwa irya n'ino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, mwa mwateguriwe n'umurwi w'abamenyeshamakuru uba urijya n'ino mu gihugu c'u Burundi. Wece usabwa nta kindi uretse kuba wabyonda kuri sabone canke subscribe ku bakoresha ururimi rw'icyongereza kugira ngo uko dushyizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibintu bitatu mwamenya ku nama mpuzamakungu ku mutekano muri Kongo no mu karere igiye kubera mu gisagara cha Bujumbura. Kuva itariki ebyiri Rusama umwaka 2023, Burundi buriko burakira inama y'akarere igira ya 11 ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo no mu karere. Ibintu bitatu mwamenya kuri iyo nama mpuzamakungu n'ibintu ni ibi bikurikira. Yatanguranye n'amasezerano ya Addis Ababa yo muri 2013. Mu mwaka wa 2013 muri ico gisagara co muri Ethiopia, ibihugu 9 ico gihe bihana imbibi na Congo canke bihurikiye mu mashirahamwe mpuzamakungu amwe n'ico gihugu byashize urukumu ku masezerano afasha kugarukana umutekano, gusagaza amahoro no gufashanya muri Congo hamwe no mu karere. Hari nyuma yuko umugwi urwana M23 uhejeje gushira ibigwanisho hasi. Ibihugu byashize urukomo kuri ayo masezerano ni ibi bikurikira. Kira byavuye ku 9 bigera kuri 13 uko imyaka yagiye irahera. Nabyo ni u Burundi, Afrika y'Epfo, Angola, Repubulika ya Centrafrica, Congo Brazzaville, Kenya, Uganda, Rwanda, Sudani y'Uburaruko, Sudani y'Ubumanuko, Tanzania hamwe na Zambia. Kubera ko ayo masezerano yashyizwe ko urukumu mu mwaka w'2013 n'ibihugu 13 harimo n'amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye, aha twavuga nk'ubumwe bwa Afrika, Union Africane, South Africa Development Community ihurikiyemo ibihugu biri mu karere ka Afrika y'Epfo hamwe n'ibiri mu ihabari Indiano kuri uyu wa gatandatu Rusama umwaka w'2023. Rero abakuru b'ibihugu batandukanye bazoba bari i Bujumbura bitabye iyo nama igira ya 11. Mwamenya ko n'umurongoye ishyirahamwe mpuzamakungu ONI Antoine Guterres yitezwe kuzoba ari muri iyo nama kuri uyu wa gatandatu Rusama umwaka 2023, bikaba biteganijwe ko agira umubonano n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Biteganijwe kandi ko Perezida Ndayishimiye ariwe azoca arongora umurwi ukurikirana ayo masezerano mu kiringo cy'umwaka. Azoba asubiriye Felix Tshisekedi arongoye igihugu cya Congo. Amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru nayo iriko iravuga cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Imyaka 51 inyuma y'igandagurwa ry'umwami wa nyuma umuryango wiwe uracasaba ko ukuri kumenyekana. Kuva ku igenekerezo rya 29 ndamukiza hari haheze neza neza imyaka 51 inyuma y'igandagurwa ry'umwami wa nyuma w'u Burundi. Yicwa rya Charles Ndizeye ririmo igipfungu cinshi n'ikiziga ciwe nticabonywe canke ngo gishingurwe n'abiwe. Mu misa yo kwibuka yabereye mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politike umuryango wiwe wasabye ko hamenyekana ukuri kwigandagurwa ryiwe. Iyo misa yo kwibuka umwami Ntare wa gatanu Charles Ndize yasomewe kuri paruwasi katolika yo mwishatanya mu gisagara cha Gitega. Umwami Ntare wa gatanu Charles Ndize yatahukanywe ku Ruyeri akuwe i Kampala muri Uganda. Ashitse mu Burundi yaciye ashirwa mu gasho k'ikirimba imbere yo gukurwayo ku wa 29 na mukiza 1972, ajanwa mu ikambi igira gatatu y'abakomando. Ubutegetsi bw'ico gihe nibwo buzi ico bwabazwa kuri ayo mabi bwakoze atamuco n'umwe araboneka. Ababikoze ntibarahanwa, niko umwe mu bo umuryango w'umwami yibukije. Patri François Ntirampeba yasomye iyo misa yarababajwe n'intambara z'urutavana ko zabaye mu Burundi. Yasabye Abarundi kwirinda kwihora no gukumirana bashire imbere urukundo, ikigongwe no kunywana. Ku izina ry'ishyirahamwe rigizwe n'abamuka mu muryango w'abaganwa Baranyanka, asaba ko ukuri kw'igandagurwa ry'umwami Charles Ntizeye kumenyekana kandi ko abakoze ubwo bwicanyi bashengezwa imbere y'ubutungane. Dusabe umurwi Severi, umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi, ko urondera kumenya aho umwami wa nyuma w'u Burundi yahambwe. Ibisigirira byiwe bitegerezwa guhambanwa iteka, niko yasabye. Umwami Charles Ndizeye yari umwami wa nyuma wo mu muryango w'Abatare yarongoye u Burundi. Yaburongoye kuva ku wa munani Mukakaro gushika ku wa 28 Munyonyo umwaka w'1966, imbere yo guhungira muri Uganda. Amakuru yacu tuyabandanirize kuri ino nkuru iriko iravugwa ku mbonerakure. Imbonerakure ziratoteza abanyagihugu mu gihe ziriko zirakizura mu ijoro. Abanyagihugu muri zone Gakere, komine Kiremba mu ntara ya Ngozi mu bumanuko bw'u Burundi baragiriza imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD-CO zifata nabi kandi zibakubita mu gihe ziba ziriko zirakizura mu ijoro. Abaza ku isonga muri zo mbonerakure zifata nabi abantu haza Joseph Nsabimana na Firmo Karero, babiri baborongoye izindi mbonerakure muri zone nk'uko bimenyeshwa n'abanyagihugu batuye aho ngaho. Abanyagihugu basaba ko abajejwe intwaro bogira ico bakoze, naho birabisha irihumye ku mabi akorwa n'imbonerakure. Amakuru ava aho muri iyo zone amenyesha ko isaha 5 z'ijoro zimaze kugera izo mbonerakure zihagarika uwurengana wese. Baraduhagarika bakongera bakatwicarika hasi, wanse gukurikiza ibyo bamubwiye arakubitwa agashaya. Ibyavuzwe n'umunyagihugu aba muri ako karere. Rimwe na rimwe baradusahura ibyo dufise. Ku igenekerezo rya 12 z'uku kwezi kwa Ndamukiza, Juvenal Cishahayo na Melchior bose basanzwe ari abanywanyi b'umugambwe Seneri barakubiswe barashaye. Barambuwe amafaranga angana n'ibihumbi 150 by'amarundi. Ibyamenyeshejwe n'amasoko y'inkuru ari aho ngaho nyine muri ako karere. Imbonerakure ziranakorera amabi bagenzi babo iyo badakurikije ibyo basabwa gukora n'ababarongoye. Ndibuka ko ku igenekerezo rya 8 Ndamukiza, imbonerakure zibiri Juvenal Zohabonayo na Pierre Mbonimpa bakubiswe bagashaya ngo ntibakurikije ibyo basabwe gukora. Ibishikirizwa n'uwamaze kugirirwa amabi. Abatotezwa bavuga ko barengerwa n'ingene abajejwe intwaro ataco bakora mu kurwanya iyo nyifato y'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ntitubona uruhara rw'abajejwe intwaro kuko baguma mu gacerere imbere y'ibyo biriko biraba. Ibyamenyeshejwe n'umwigisha wo ku ishuri shingiro rya Gahare afise akababaro gakomeye cyane k'ibyo imbonerakure ziriko zirabakorera. Ku igenekerezo rya 22 Ndamukiza, uguhangana hagati y'abanywanyi ba Seneri hamwe n'aba CNDD-FDD ahitwa Ruhuyumpu muri komine Kiremba abatari bake barahakomerekeye. Abanywanyi benshi ba Seneri barafashwe n'igipolisi, abandi nabo barahunga batinyira umutekano wabo. Mu ntango za Rusama uyu mwaka, sentare nkuru mu ntara ya Ngozi yaciriye umunyororo w'imyaka 20 abanywanyi 7 ba Seneri bakurikiranwa muri iyo dosiye. Umugambwe uza imbere mu yitavuga rumwe na leta mu Burundi wari yamirije rubanza ruhengamye kandi rurimwo politiki. Kiremba niyo komine ivukamo indongozi ya Seneri Agato Brasa. Amakuru yacu tuyasozerere kuri ino nkuru nanone iriko iravugwa cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uburyo buke n'intambamyi ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru. Haragaragara uburyo buke mu binyamakuru mu Burundi. Ibinyamakuru bishyigikirwa ahanini n'amashyirahamwe atanga ari mu gihugu canke hanze. Ayo nayo atanga intumbero y'ingene abafashwe mu mugongo bakora, bituma ibinyamakuru hari haho bidashika mu gutohoza no gutanga amakuru ntibitakaze abishyigikiye, bigatakaza ubwigenge. bishyikirizwa na François Xavier Muraha, umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi akaba n'umwigisha muri za kaminuza. Ikindi avuga ni uko inyuma y'umwaka wa 2015 hagaragaye ubwinshi bw'abamenyeshamakuru bashasha, byatumye hagwira kutubahiriza akarangamutima n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Agashima ariko haragaragara kwijukira ubuhinga bwa none, kuko bituma amakuru ashikira benshi. Uwo abona ko amakaminuza, abanyamakuru hamwe n'inzego z'igihugu zijejwe ibyo kumenyesha amakuru zo kwicarana zigatorera hamwe umuti, akagwizwa amahugurwa no kurondera ingene ibinyamakuru byaronka aho bikura ubushobozi, yabashikirije mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu mu ruganda rwo kumenyesha ibyavuye mu bushakashatsi bwakoze umwaka wose ku bijyanye n'ingene igisata cyo kumenyesha amakuru cyorushirizaho gutera imbere kigateza n'igihugu cyacu cy'u Burundi imbere. Banywanyi bacu, ningaha duce dusozerera amakuru ko ariko abateguriye, ndabibutsa wowe utarabyonda kuri sabone ko wabyondaho kugira ngo uko dushyirijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushyikirwa nabyo. Kandi kanya kari buze andi makuru turi kubatunganiriza, icyo usabwa nta kindi uretse gubyonda kuri sabone kugira ngo uko dushyikirijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushyikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.